mtazamaji katika television yako, karibu sana ni daktari hapa Kenya One. Separate preaching na hizo sarakata news anchor. Separate na kuwabia tu pijana. I'm telling you like a chief general commander. Chief general commander. You have to stop that.